Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishila. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ilondoloze.